Lalela kaPS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo. Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lwenhleni naye uPromi Shamase. Owaboshwa ngokubulala uSenzo Meyiwa obopha ke ubheki icele. Ufuna ke R21 million wesenxephezelo. Uzama ukuhle mbatha oneminyaka u-35 obudala waboshwa ngamaphoyisa ngonyaka ka-2014 masinyane ngemuva ke kokubulawa kwaMeyiwa. Kuthiwa ke wakhonjwa ngababesendlini ezihlalele emzini wentombi yakhe Vostlap ekhulu lane. Umbatha ke uthi ke ngesikhathi eboshwa wayiswa ejele elithile kwi-identity parrot lapho ke atshelwa ngamaphoyisa ukuthi ke ukhonjwe ababesendlini bathi ke nguye owabulawa uSenzo Meyiwa. Wanqunywa ke ejele kwathiwa ke sekumele ke avele enkantolo amacala wonke ahoxiswa ngombuso. Uthi ke okumphatha kabi kakhulu ukuthi ke wayemazi umufi kakhulu emvakashela bejwayelene nje kakhulu ke nezimoto bejwayelene ke nokuhamba ngazo ekhaya ke. Washo ke nokuthi ekhaya bayehluphekela bakithi besamangela ukuthi yeyi engabe kwenze njani bese bembophela ke icala likaSenzo Meyiwa. Undawana Antons omele ke umbatha uthi ke kusukela ngo-2014 bashoniswa lapho nalapha ngamaphoyisa kuze kube imanje awafuni icala lilalelwe lihlale ngoba ayazi lizoba lahla imali isinxephezelo ke lokhu inyuka njalo. Ekuqaleni ke bebefuna ke u-R10 million kodwa ke isize yafika ku-R21 million uma ke kubalwa i-interest kusukela ngo-2014 njengoba ke amaphoyisa elokhu ebaleka kodwa ke wona azogcina ekhokhile. Mlaleli, ngicela ubeke umbono wakho la kwi-comment section ngalolu daba. Ungitshela ukuthi wena uthini ngalolu daba. Zingako ezanamuhla, siphinde sihlangane ngokuzayo.